But uza reacta kanjani injani personality yakhe?
Ya depend ukuthi usuku lakhe belunjani.
Simfuna emanzi, simfuna e dry.
Noma ngathi
ujani,
noma unjani na.
Uyamthatha okanye awu. Uya why? Why? Why?